hai wane wana o wimbia Mungu wakisema wastahili wewe Bwana wastahili wewe
Basta!